Manibulise apha emini nje kwiindawo zonke nikuzo ngegama likaKristu Jesu of Nazaretha. Namhlanje ndifuna nje senze a short prayer umthandazo kwiindawo ngeendawo zonke kwizizwe ngezizwana kwiidolophu ngedolophana kwizixheko zonke. Umthandazo awuna blockage, umthandazo awuna barrier, umthandazo awuna distance. Sizofunda nje ilizwe elinye kwincwadi yabaseThesalonike chapter 1 Thessalonians chapter 5 ku verse 17, iverse nje enye 1 Thessalonians chapter 5 verse 17 elithi thandazani ningayeki. Lize ngaloo nto iBhayibhile, thandazani ningayeki, umkhuleko unamandla, umkhuleko uyaqashula, umkhuleko naziphi na izinto nawaphi namashains beboshwe kodwa ngomkhuleko yonke into iyasiphuka noma bese kunjani kodwa ngomkhuleko. Ingakho uJesu umekhuluma, uJesu wayesenza izimangaliso at the same time ahambe ayokhuleka. So umkhuleko into esiyenza noma isimo sinjani, siyenza noma kumnandi, siyenza noma kunjani, because azinto eyodwa ukuthi amandla asemkhulekweni. Umkhuleko uma sikhuleka ngomoya nangokukholwa ngeqiniso konke kuyenzeka. Ayikho ke into esingayenza ngaphandle komkhuleko. Everything start from prayer, ngoba iprayer iyisosi yayo yonke into esiyenzayo in the kingdom of God. So whatever you are, you can pray wherever you are, whatever situation that you come across with, pray without ceasing, pray without any full stop, pray ungayeki. Ningakho uPaulos uma ekhuluma la kwelizwi elithi thandazani ningayeki. So uma sikhuleka sithandaza just because uKristu Jesu wathandaza kwayena, esemhlabeni esenyameni uKristu eselizweni lenyama, kodwa kwakukhona ixesha lokuba aze private emke ayothandaza. So senza into uKristu owayenzayo esekhona emhlabeni esaphila enyameni. So uma sikhuleka, sikhuleka ngomoya nangeqiniso, ngoba umkhuleko unamandla ekuseni. Whatever situation, whatever barrier, whatever issue, whatever rains, whatever stones ohlangana nazo, kodwa thandaza ungayeki, ngoba umkhuleko unamandla nasiphi nisimo asinamandla uma sikhuleka. Ingakho uJesu uma efika kubafundi bakhe athi thandazani ukuze ningangeni ekulingweni. So uma sikhuleka sazi into yodwa ukuthi iprayer iyaqashula. Praise be to God. So I want to pray again. I want to pray again. Wherever you are, zawukhuleka. Nasiphi nisimo asinamandla. Sikhuleka egameni likaKristu Jesu, igama elinamandla. Alikho igama emhlabeni phansi kolwandle elingadlula igama likaKristu Jesu. Naphi namagama emhlabeni emkhathini ayakhothama phansi kwegama likaKristu Jesu. Eli gama lanikezwa amandla, lanikezwa igunya kuzo zonke izinto, kuzo zonke izifo. Eli gama lanikezwa igunya naziphi na izifo. Eli gama likaKristu lanikezwa igunya ukuthi uma sikhuleka ngalo, uma sithetha igama likaJesu, libizwe igama likaJesu ngokuthembeka nangokukholwa, konke kuyenzeka. Ngavala nje amehlo akho wherever you are, as I'm praying right now in the name of Jesus. Father, I thank you, oh God. Emini nje Nkosi, izwi lakho liphilile, izwi lakho linamandla, izwi lakho lingcwele, izwi lakho liyaqashula Nkulunkulu namandla. Emini nje moyo ongcwele, akekho omunye ebendingamkhonza, akekho omunye ebendingambiza Nkulunkulu ongcwele emhlabeni kungenguwe Jehova. Bawethu ongcwele, bawethu namandla, wena wedwa Nkulunkulu ongcwele. Izwi lakho liphilile, izwi lakho liyaqashula emini Nkulunkulu namandla. Nkulunkulu ongcwele, ndithetha ngalo izwi lakho zibhedlela Nkulunkulu ongcwele, ngalo izwi lakho Nkulunkulu namandla. ngegama lika Yesu Christ of Nazareth nabuphi na obumnyama uNkulunkulu ongcwele ungameli sibhedlela ngegama lika Yesu Christ kuyaqhashuka in the name of Jesus Christ of Nazareth uNkulunkulu ongcwele ezikolweni zonke uNkulunkulu namandla befunda abantwana bakho uNkulunkulu ongcwele ngegama lika Yesu Christ bafihlile uNkulunkulu ongcwele phansi kwandla sakho somusa phansi kwegama lika Jesu uNkulunkulu namandla abantwana bakho befunda uNkulunkulu ongcwele ayikho imimoya kaSathane Jehova ezokwenza ukuthi uNkulunkulu ongcwele bangafundi ngegama lika Yesu Christ of Nazareth ayikho imimoya uNkulunkulu namandla ezilalini kwilali zonke uNkulunkulu ongcwele kwezixeko uNkulunkulu namandla kwiDepartment of Education ngegama lika Yesu Christ ethethe ukukhanya uNkulunkulu ongcwele uma wakhuluma ngalo izwi lakho kumnyama emhlabeni kusenyenyeni kube emhlabeni uNkulunkulu ongcwele wakhuluma ngezwi lakho let there be light namhlanje uNkulunkulu ongcwele I declare that light ngegama lika Yesu Christ of Nazareth uNkulunkulu ongcwele ngegama lika Yesu uNkulunkulu namandla eParliament uNkulunkulu ongcwele kwindlewiso yomthetho ngegama lika Yesu ingqiqo uNkulunkulu ongcwele yakho kubo Jehova President omangamele kwizizwe ngezizwe kwizixheko uNkulunkulu ongcwele uNkulunkulu namandla ngithethe izwi lakho Jehova emigwaqweni ngithethe izwi lakho emabrinjini uNkulunkulu ongcwele ayikho ingozi ezokwenzeka ndizivala zonke ingozi zikaSathane uNkulunkulu ongcwele phezu kwabantu bakho Jehova ngegama lika Yesu Christ of Nazareth ndiyayalela uNkulunkulu ongcwele ndiyayalela let there be light let there be life uNkulunkulu ongcwele kusene mine malanga ebusuku Jehova ngoba ulali ungumgcini kaSirayeni let there be life let there be peace let there be joy in the name of Jesus Christ of Nazareth kwindawo zonke uNkulunkulu ongcwele let your light manifest let your word manifest let your word rule let your word be dominant ngegama lika Yesu Christ of Nazareth uNkulunkulu ongcwele emabandleni uNkulunkulu lamandla ngegama lika Yesu Christ of Nazareth intando yakho uNkulunkulu ongcwele kuhle kwakho kufezekiswe uNkulunkulu ongcwele ngegama lika Yesu kusesikhathi sokugcina Jehova gcina abantu bakho bonke uNkulunkulu ongcwele kwindawo zonke uNkulunkulu lamandla ngoba moya ngcwele abantu bayumfuso lawakho bayinzala yakho uNkulunkulu ongcwele baphume kuwe kulizwi lakho ngegama lika Yesu Christ of Nazareth let there be truth ngegama lika Jesu reveal your word upon them oh God so that they can believe and know that you are the only God uNkulunkulu ongcwele ongadluliyo ongapheliyo ngoba uthe zini lakho nguwizwe ngwenamhle ngwenaphakade in the name of Jesus Christ let your word manifest let your word manifest let your word manifest let your word manifest kwabagula uNkulunkulu ongcwele wabaphilisa ushilwe zini lakho uNkulunkulu amandla ngegama lika Yesu Christ of Nazareth let your word manifest kwabona maqheqa uNkulunkulu ongcwele ngalizwi lakho ubaphilisile ngegama lika Yesu Christ of Nazareth uNkulunkulu ongcwele ukwenza kwakho kwizizwe ukwenza kwakho kwidolophu uNkulunkulu ongcwele wonke amagumbo minde omhlaba ngegama lika Yesu Christ of Nazareth ngithatha izwi lakho uNkulunkulu ongcwele ngoba uyintsika yabantu bakho ngegama lika Jesu
thank you Holy Ghost thank you Holy Spirit let your word be revealed let your word be revealed let your word be revealed oh God let your word be revealed in the name of Jesus in the name of Jesus in the name of Jesus singakumhlabeleli athi singasonapho masingasuka kuwe Nkosi ngithethe ithemba uNkulunkulu ongcwele konke amakhaya ngithethe ithemba ukuphila uNkulunkulu namandla ukuthula ngegama lika Yesu naziphi izimo azinamandla
uNkulunkulu ongcwele ngegama lika Yesu Kristu of Nazareth akwi offense migwaqweni uNkulunkulu ongcwele ngegama lika Yesu Kristu of Nazareth kubahlolokazi uNkulunkulu ongcwele ngithethe izwi lakho lethemba ubuyisele ithemba uNkulunkulu ongcwele mini nje Jehova ngithethe izwi lakho uNkulunkulu anamandla kwabalahliweyo namhlanje ngithethe izwi lakho ukuthi wena ukhona ungumzali uNkulunkulu ongcwele ngegama lika Yesu Kristu of Nazareth uNkulunkulu namandla ngithethe izwi lakho uNkulunkulu ongcwele kubantwana abangena abazali ngithethe izwi lakho ukuthi ungumzali namhlanje uNkulunkulu ongcwele ngegama lika Yesu Kristu of Nazareth ngithethe izwi lakho Jehova ngithethe izwi lakho ngithethe izwi lakho emini nje Nkosi ngithethe izwi lakho lokumelela ngithethe izwi lakho lokuqina ngithethe izwi lakho lamandla phezu kwabantu bakho ngegama lika Yesu Kristu of Nazareth. Uyini umuntu ukuthi umnakekele kangaka Nkosi? Ngithethe izwi lakho nawuphi na obesekhala obesencamile umuntu kwindawo kuyo Nkosi, ngithethe izwi lakho ukuthi akupheli uNkulunkulu namandla wena yamazi umuntu wakho, uyamthanda umuntu wakho. Ngegama lika Yesu Kristu of Nazareth alizalise idinga lakho uNkulunkulu ongcwele, ukuze izwi lakho libatsazwe phezu kwabantu bakho balikhothame kulo uNkulunkulu ongcwele balikhonze, izwi lakho balinqule ngomoya nangeqiniso ngokuthembeka uNkulunkulu ongcwele ngomusa ngothando uNkulunkulu namandla ngithethe izwi lakho uNkulunkulu ongcwele ngithethe izwi lakho Jehova ngithethe ukuphila uNkulunkulu ongcwele izifo zinamandla uNkulunkulu ongcwele, izifo zinamandla phezu kwabantu bakho, ngithethe ukuphila Jehova ngithethe ukuphila uNkulunkulu ongcwele ngithethe ukuphila phezu kwabantu bakho uNkulunkulu ongcwele ngithethe ukuphila uNkulunkulu ongcwele uyabaphilisa emoyeni enyameni, ngithethe ukuphila uNkulunkulu ongcwele ngegama lika Yesu Kristu. Father, I thank you for this opportunity. I thank you, Lord. There's nothing I can do without prayer. I thank you, Father. I thank you, Lord. I thank you, Jesus. He said, until wait, I must pray without ceasing. I thank you, Father, that today at this opportunity, I pray unto your word. I pray unto your presence. Oh, God, ngegama lika Yesu Christ, I thank you, God. I thank you, Father. In the name of Jesus. Amen. Thank you very much. My name is Mlindile Bhala. Praise be to God. Ever go. Hallelujah.